Sanibonani la kuwa nishupha kami, Mingelelo Sifuna. Umama oneminyaka engamashumi amathathu nesikhombisa usebelethe abantwana abayishumi ngesikhathi esisodwa. Okumangaze wonke umuntu emhlabeni jikelele ukuthi eNingizimu Afrika kwenzeke isimanga ethola abafana abayisikhombisa kanye namantombazane amathathu. Sacela nje mbukeli wethu ushiye umbono wakho ngalolu daba. Ungakhohlwa ukulike nokusubscribe. Ngiyabonga. Oh,